Eve. What's an affair you look for a Halamus funny?
Eh, I want to come over of Yahoo, especially listening in mother.
Oh, man, as easy clip. As easy, Manica Patia on nursing in mother.
Why, to move. Do you give you a fail?
May I give a torch with that?
Eva.
Ke batla gore o itse mapito gore ke kgatlhano le se buja se dirang and ke tlo go ema nokeng
ke le bo gatlhe skim
a re mo go skim ei marlo ena va sela se
ei ena
skim yes
yo me na re tla re mpilo ke pelo ei a a ngane
mara ntle le sela se le sa braya ka wena o shapo mara
ah ke shapo itse ke shop
marwa itse ke ra wa tsela go pretenda mo go nna ke
ya ke itse skin
e witse ma pipi a bo itse go re ntumetse yang o tlo re ntumetse yang gore go nna le ngwana o motseleng
re
e ya na toni ke le timer
ewe
ya go bolela ya
ka ba tsamo ke la mo nna sisi ga tena re Mr. Mabiki tota
eh ya ntumetse we to meet the demu. We to meet the sham.
Yeah, ne. We to meet the sorutlaseo.
Ah, maram gwalu we to meet sweet.
No, manaso kora kake to meet like monu kenyalo na.
Kifela kora bushirada.
Yeah, mara. Akira bonete kala kumo na tuki mangwana. Ebe baby daddy sa jizin.
Mara kobi tere kapa kamo ita to lager.
Awo sis kiamu kobi tere.
Sure.
ke kopa gore se ka ba tsenya bosi mo khatellong please le se ka mo tsenya di meeting mo tlogeleng ene bosi
ne a le nanga go botsa sengwe
okay
u ka ne ka re bena o ba tle bosi a tumela mana
ne ya lo itse gore ga buitse gore ke lora yang gore ka re bosi ke ba itumeletse ngwana o sisiki he re dire di photoshoot mmogo re di scanneng mmogo mare ke tla re nka se mo pateletse ene ga ke batle ope a mo pateletse
okay
ne
ke a gotla
ke ka moo ke reng ke kopane le motlogeleng
mara rona re batla go nna le karolo re letleletswa ke re
thata
bona mara e tsena se sentena mapiti so se sentena ke gore bushu na le ready go nna step father sa ngwana wa girlfriend ya gagwe
tjo
mara ngwana wa mmadi ya gagwe ga ba tle go nna karolo ya botshelo jwa gagwe
wena bona metsikeng mo tlogela tsere se se ratang ke ene re tla reng
hai mara bushu ke trash sheng ai
skim re breki au
mo tla mona wena wa bona ngwana setse a winner of khone ya basadi e ka bentse le tota
hey
my daughter all the days
jo I believe in daughter
ke daughter ha bona ka ngonya na tsenye setse le ntlenyana
a batla go ntlo
mara ne le mushima ne skin a no tlo bona ka ngwa tengeles
wa itse ke sis a ha tshwetse mo go yona Clara re tlogele.
Nka tlodula ga mo mogotsi.
Na dipere. A tsone ke tla dumela.
Ke tota ke kwe ke mase nyena.
Mara wa itse gore o tlo ipela etsa kere.
Impossible se ka se tshintshi ne se a kere mogotsi.
A go mbrela ma dipere. Sentle ntle go iragala.
Mogotsi. Tone ke ha ba bua nnete. Ke tena ke ba spitlile tsena ka bakala hae.
Maro a itse ke re gore monna ka se bue nnete gore wa jola.
Ke yona ntho e fetanya mo feta eo. Bana ba jola ne rona re tlamehile re utlwisise. Ha se mo sa wane ke le na climelang. Na le gale se papano le gale.
So wena sentle ntle o batla a bue nnete.
Re qala ka yona nnete eo. Nna ke tlo ba mbokoto ya mosadi wa sephoko. Ntso bua mashano ka botekatsi wa bona banna ba.
Ya no fa ka bua nnete.
Ke tla nka o kwa mo mogotsi. Mogotsi hle a so bua le shupi.
No, mapiti a re ha yo mo South Africa.
He se a gotlele na maile nte mo. Go na le ntho e ke nanang gore wa e tseba mosadi eo.
Eh? Ke eng seo?
Ke nana go wa tswa gona monna ka go tana le mang.
Gore mo nagana yalo madipere.
Wa tsatsa tsile ke thuntsweng ka lona mogotsi. Shupi o mfoni tse a ntse tsa gore go na le ntho ba tla mmotsetsa yona.
Na ke nagana gore fa shupi ana itse gore thoni ke wa jola. Le gone gore o jola le mang. Nka ba sa go bolella.
Wa tsaka ke nana go shupi re tla monna ka wena.
Eh?
Mm.
Madipere.
What's that? Can Nick? What's that? You know, suddenly it's like an attendee, it's not a good position.
Mohadi, ah, who can I call her to be a casual lemon navajar?
Not so much when I'm good.
Eoyona, you better guy on.
When?
She be a canadu, okay, fellas, and for Jola Leban never did that. Isn't she be Mohadi?
Oh, who's feeling like I belay like it's a no bandits for part.